Rallye Gitega, bakunzi bahari mwese, namwe mu cyugaro y'intara ya Gitega, nimwitegure nimwitegure ku itariki ya 18 munyonyo, yamegano y'ugusiganwa n'imodoka mu itahari, aragaruse mu ntara ya Gitega. Ishyiramwe ritunganya amegano y'imodoka Club Automobility Burundi n'abadereva b'iyo miduga, baragaruka nyiganwa benshi bari barenda nyigishika, aho bahinga bazobica bicike, hirya no hino muriza, bugendana, murayi, Gieta, Gishora, Mugera, na Nunda gwarigitsi saa zine z'agatondo. Umva rero, iryo higanwa rizohuza vya bihangange vya hi Burundi n'abandi bavuye mu bihugu bibanyi. Aha jewe natangwe kumva akamoto ka hari ukaba utaramutego nkanje wacerewe musidukane niyo nka rero mwirabira amaso ku yandi aho bahinga mu gutwara imodoka ingere bazobica bigacika yagi harakubiga rero aho badire bazohiganwa no mu ijoro ry'uwo munsi muri murayi berekeza bugendana gwari gitsi za 12 n'igice z'umugoroba urahishikire rero mwirabira ivyo birori muntu mbere gutegura neza ibiganwa abakunzi barasabwa gukurikiza ibyo basabwa n'abajejwe izo nkino kugira ngo twikinge amasanganya Rallye oh Rallye oh Rallye oh Rallye.